Ko te pūnaha hiko o Aotearoa te tuāpapa o a tātou mahi katoa. Ko ia e rere nei te hiko I tōna puna pūtake ki ngā kāinga, ngā kura me ngā pakihi. Ko tā Transpower he tiaki I te pūnaha a motu. Ko tā ngā pakihi taure hiko he tuku I te hiko ki ngā hapori o te motu. Nā te nui o tā tātou whai hua I te hiko, nā te kore hoki o etahi atu e whakataitai ana ki ene pakihi, ka riro mā mātou e tauta. E tutuki ai tēnei tautatanga, ka whakari te tepinga mo te nui o te pūtea ka tae e rātou te kohi, whairewa mōkito hoki mo te wetonga o te pūnaha. Ia rima tau noa, arotaki tia anō ai e nei whakaritenga, kia whai pūtea tonu ai rātou ki te whakahou me te whakahaere te hiko, o tira kia haere ngātahi e nei mahi ki te auahatanga me te haumitanga. Kia pai tonu ai te kawe ratonga kounga, ratonga toi tūhoki. Koe kaumātua e nei taure hiko, koe kaha ake hoki tā ngā kiwi whakamahi te hiko, nā reira e whakai ana mātou kia nui ake te pūtea ka taea e nei pākihi te kohi. Mā te pēnei ka āhai rātou ki te whakatutuki ngā utu e piki haere nei, tai atu ki te whakangau pūtea kia hoko raumi hou rātou, pēnei ngā pauhiko me ngā taure hiko. Tuia ka āhai ki te whakatū hangarau hou, e hua nui ake ai te pūnaha. Ko ia, kia kounga tonu ai, kia toitū tonu ai te pūnaha hiko, hei painga mō ngā kiritaki, ahuroa atu ki anamata.